Chuti wakunzi bibiganiro vyinkino bica kuri Indondi TV mbanze kubaramutsa nongere kandi ngabayikaze bivanye nawo muherereye muri kano kanya muko mubizi rero Indondi TV tudasiba kwa matubazanyira amakuru ashushe yinkino cyari cyane ko bakinyi b'abarundi bakina hani wacu ndese no hanze y'igihugu abarurizi n'abandi batandukanye uno munsi amakuru tubafitiye na makuru ya makuru tuguma tubashikirize muri kano kanya na makuru ya Kizigenza w'umugwinse ukiragihugu w'inamba mu rugamba Saido Berahino enyuma y'urukino rwo kurengera itike yo kwitabira inkino za nyuma za kane z'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri rwahuje inamba mu rugamba na Mauritania igenekerezo rya 15 Munyonyo i Bujumbura ku kibuga cy'Intwari aho inamba mu rugamba zirahiye Mauritania ibitsindo bitatu kuri kimwe ibitsindo byinjijwe na Saidi Nibazoniza aho yashoboye kwinjiza ibitsindo bibiri hamwe n'igitsindo kimwe cya Yusuf Nyange inyuma y'urugo rukino rero Saido Berahino rero yashimishije cyane n'ingene umukinyi w'inyuma umukinyi yakinyi nyuma ariwe Ndayishimiye Yusuf Nyange akaba asanzwe akina mu gihugu cya Turkiya mu mugwi wa Yenima Latia Sport uyu mukinyi rero akaba yaravyitwayemo neza gushikaho Kizigenza wo mu guserukira gihugu inama mu rugamba Saido Berahino amutora nk'umukinyi kinyi yavitwayemo neza gusomba abandi inkuru rero ni imurazi neza reko rero inyuma yuko inyuma y'ugo rukino utwara ishirahamwe imbere yuko urukino ugo rukino ruba utwara ishirahamwe g'umupira w'amaguru mu Burundi nyakubahwa Reveriano Honorable Reveriano Ndikuriyo yari yemereye aba agashiruka bute kangana n'imiliyoni 4 kuri buri mukinyi nibaramuka bamusindiye urukino rwawuje igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Mauritania iyo rero abo bakinyi baciye batahukana ayo mahera kuri buri umukinyi umwe yaciye atahukanya ayo mahera imiliyoni 4 Saido Berahino rero wewe ntiyigeze atwara ayo mahera kuko yaciye ayagabira Yusuf Nyange mu kumushimira mu kuvuga yuko yavyitwayemo neza agusumba abandi aho rero akaba ari makuru niyo makuru rero twari tubafitiye no kuvuga rero Saido Berahino rero ni n'ubwambere tanga agashiruka bute kangana n'imiliyoni 4 ku mukinyi yavitwayemo neza reka yo ndabashimire rero mwese mwashoboye kudukwikirana ndese nkabonyeraho nakagye ko kubifuriza umunsi mwiza mubandanye mukurikirana ibiganiro bica kuri Indondi TV ciao ciao